Sabengelela lapho umbukele emakhaya kwesimanzonzi channel yakhe ezizula kulethela indaba zamasikane ehamba phambili nefika ngesikhathi. Ngaphandle kokuthi ngihlabele phambili akendlule la kuma winners ethu equiz bebuze ukuthi ubani idlozi lomasikandi athe correct ke ubaba uphuza ushukela. Ukuze nawe uvele njengalabo abavelile namhlanje, commenta usheshe ucomment ezokusiza ukuthi usubscribe masucofa i-notification button ukuze makufika i-video iqale kuwe masuyakwazi uzocomment ukuze uzovela la. Sengihlala kuzo kuyihloko engikuphathele zona namhlanje zokuthi bashaya amakhala ngobudokotela ba-DSD nodokotela uBuselaphi. Kanti kusolwa uGezani ngokudla amandla engane uPetro Mfowethu. Kanti ujabule kakhulu uSiphuzo akhela indlu. Ake ngihlale kuzo ke sengigxile ezokuthi emva kokuthi kungizwe umfamchunu ekhiphe ivideo ethi la emculweni amaskandi wazi abantu abawu-2 kuphela abangodokotela kudokotela uBhodloza nodokotela uSipho Mchunu wathi abanye akabazi. Wasethi lento le kumasikandi ukuthi wonke umuntu usebiza udokotela wathi lento le icekela phansi isithunzi negendra yonke yamasikandi. Wasethi kumele ime ukuze umasikandi uhlonishwe. Wasethi ayiphele lento ukuthi umuntu uvele ahlangane nabangani bakhe mase bamgcoba bembize ngodokotela. Kuthese njalo abantu bayibuza ukuthi kungenzekani ukuthi udokotela noma iziqu zobuselaphi nodokotela uDSD iziqu zomkhoshosho noma iziqu zombumbayi. Akehlanga nezansi ke sizibona ukuthi wena le video ngabe wena iphathe kanjani? Ngabe ngempela ungizwe uqinisile noma cha ungizwe ushaya iceleni?
Abantu bakho nje niphuza nabo senisebenza ukuhlonipha ukuthi uzudokotela. Odokotela ababili kuphela kumasikandi sinabo. UBhodloza umsulu kwamasikandi. Bese kuzoba insizwa yakithe ubaba uSipho Mchunu. Abanye cha angibazi mina. Abasivezele phela ubufakazi bama institution are recognized ukuthi ahonorish abantu ama doctorate. Ngoba futhi umuntu akavela honorishwe nje kwenziwe iresearch ngomuntu ukuthi uya deserve in leyo nto na ukuze agcine sehlonishwe lo muntu. Ngale kwalokho qha sengishilo ngomfoko amaqondo asengonyameni. Ngisho ngabe izo professor bazokutshena ukuthi lento engishoyo iyiyona.
Sengihlala kuzo kwezinye indaba futhi ezokuthi emva kokuthi uPatrick Mfowethu etrenda. Kodwa ukutrenda kwakhe ngathi kumlandele futhi nezinye inkinga emva kokuthi ipage lakhe bese nama likes awu 8000 livaliwe emva kokuthi kuvele umuntu othiwa uGezani Dludla. Samazi uGezani Dludla wakha ama CD cover abantu njengokhuzane ubakhela ama CD cover. Njengokusenjalo uGezani ushilo ukuthi uyalivala leli khasi leli lizobuyela ngakuwe emva kokuthi bengazwani kahle naye uPatrick Mfowethu. Uthe mayesho uPatrick Mfowethu uthi huye uGezani waqhamuka kuye sethu selivulile ipage akeze uzomenza uadmin uthe wavuma. Kodwa kokukhona abantu babinqwashisa ukuthi kungenzeka ukuthi uGezani uze ngento yokuthi uzofuna imali la. Njengokusenjalo uGezani ubesethi yena emva kokuthi uPatrick Mfowethu embize ngebhokozo siyalivala leli page leli kumele uPatrick aphume kuleli page leli. Abantu bakhala ngokuthi uGezani udla amandla engane ngoba nakho selinama likes amangaka siyashitsha manje sebuyisela kwi-company yakhe ngoba manje i-page sekuyiGezani Media Production. Abantu bakhala kakhulu bakhala nokuthi unomhobholo ngempumulo kaPatrick Mfowethu. Ngabe wena usuyibonile leli page ukuze kanjani emva kokuthi ipage la Patrick Mfowethu lishitshe sekuyipage la Gezani uPatrick Mfowethu wakhishelwa ngaphandle. Akehlanga nezathu sizombona wakho. Sengihlabela phambili ezogcina ezokuthi uSiphuzo emva kokuthi evele kuSABC 1 njengomuntu ohlala emkhukhwini nongeyanayo indlu. Kwabe sekuvela ke uMsamaria olungileyo wathi uzomakhela uSiphuzo. Kube sekubanjwe i-lockdown the ngoba kade i-lockdown sixegisiwe. Waseke bekwazi ukuthi beyakhe le ndlu le evela kwila video uSiphuzo bomuntu ejabule ethi usezokwazi na ukulala endlini ihloniphekile. Wasethi kuloya mgugulu yawo usezofaka izinto zakhe zamathuluzi. Siyambongela ubaba uSiphuzo ukuthi igcine indlu igcine ifikile ezandleni zakhe. Sengihlabela phambili okungogcina ukuthi khona iMaskandi quiz lapho esibuza khona phinde sikucheck ukuthi uMaskandi wazi ngempelani. Namhlanje siphethe umbuzo ukuthi khona iqembu elidala ehlonishwayo namanje ela shayela umuntu olufana nomfazi omnyama ihashi nophuza ekhemisi. Ngabe Ngabe igama laleli qembu lalibizwa ngobani igama lakhona? Lashayela umfazi omnyama ihashi phuza ikhemisi. Sizohlangana ngezansi okhomente kahle futhi osheshe wakhomente. Sizohlangana kwividiyo elandelayo ngizomposta. Umfo amahlobo ake ngidede indawo, ngiyabonga. Usale zonke izinto.